obi agbawago m, ariri edigbugo m. Amara m onye m makọziri, amakwanụ m ebe m ga-aga. Biko nyelụnụ m aka, nyelụnụ m aka na ana m anwụzikwa anwụ. Na the year 2021, ka m gwara enyi m nwoke na ndị ime nwa m nke izizi. He was so happy. Mụ na ya na-abamata na school. Anyị akpago for a year and some months before ndị ime nwa m nke izizi ahụ. We loved ourselves so much. Onye abụ ya nwa mmemme mmalụ nwoke. Mgbe m gwachara ya na ndị ime, ọ sị m okay na that December na ha ga-abịa fu my family. I was happy. But before then, e nwere another guy na-edisturb bụ m before m mata enyi m nwoke a. Now the first person bịa disturb m mgbe m bata school ọfọ. But enwe m interest ebe dị ka anyị m. Ejikwa m nwayọ gwa sị na m adịrọ interested. Ọbịa disturb m that time, disturb kwa mechaa kwụsị. That was it. Adị m anụzi from him. Adị m afụzikwanụ ya. Ọzọ after m matachara enyi m nwoke anụwa. Mgbe ọ gwara m okwu, m like ya ya. Like ya ụdịka mmadụ ya, nkweta ya. Like I said, onye nwa the first person m na-edate. Nyanwa mee m mmalụ nwoke. Mgbe mụ na ya na-abọ bido kpaba. The second month, ka m bịazi funya na the same guy ahụ bịa gbaa m titi mgbe m bata school ọfụ. Ndị surprise. Nsị ya sọ, ị ma onye onye awụ, ya sị m enwe ihe mmenụ. Nkọkwarị ya, sị ya na the guy bịa na-edisturb bụ mgbe m bata school ọfụ. You know, I just kwụchaa ya, that was it. Asị m well, na mma na mmadụ mma nwaanyị. Onwere nwoke fom na-aga ala ike ịgwa m okwu. Ata nke anyị si kọọ ya, mụ na the guy kenekwa ọfụma. But since that day, e notice m na enwe changes. Mbachikwa nkịtị. Anyị na-aga. Mụ na ya fụkwa anyị kene ọfụma ngafee. Until wee ruzie mgbe m dị ime nwa m ahụ. Gwacha enyi m nwoke, ọsị m na ha ga-abịa fụ ndebe anyị na Disemba ya. Oluo na daa Disemba, enyi m nwoke adaa n'alụ ọkụ. O bido yawa alụ m na-agọtara isi ya. E buru ya gaa ebe niile aga m. Amara ife na-eme ya. Ọ nọrọ na-agbọsịsị ọbara n'ọnụ. Nchame, ekwuru ekwu akara aka, enyi m nwoke ahapụ m n'afọ ime wee nwụọ. Obi wee gbawaa m. Kemgbe m ka m ji wee were eze wee kpebe ekwere. Mgbe ahụ enyi m nwoke nwụchanụ, friend ya ahụ bụ ụzọ wee gbaa m titi. Ọ kpọọ m jụọ m kekwanụ ihe m ga-eme. Otu a m dị ime. Nsị a na m ama akwa. Mana adị m surprise na ọ maara na m dị ime. Bikọsụ onwe bụ onye ngwa. Agwabedị m ndị be anyị. Sọsọ mụ na enyi m nwoke bụ ihe kpalịa m. Mụnwa na-eche abanye daa Disemba. Ọ bụ na onye na ndị be ha kwụchaa, ọ dị sure na ha na-abịa, then ma agwazie my family. And anọ m na-ezori my family ka ha hapụ ịma na ndị ime, because achọ m ha bịa mechaa ego ahụ na December ahụ. Ma ala be di m, mmadụ aga ama na ndị ime. Ihe a bụ the greatest mistake m mego. Mgbe ahụ ọ bịazie na-ajụ m ka ihe m ga-eme afọ ime. Nsị a na m amarọ. Ọ sị m okay. Now, one man, okay, I like him. No, I like it if you're a man. No, I like it, no, bam. And tell me, Nalo Nuna, which I get here. Melonian Cotalo. In Chechaya, Sika Mamga, be a moon one woman. Budo ifela na agagari. Kedu onye m ga-akọlu ndị bayị na onye nwanwe nwa? Ha ga-adị disappointed na ha dunye m skuulu ga tụrụ ime lọta. Iwe kwete ya. Nsị at least ka mwegodiri ịkwachie ifere ahụ. Mụ na ya na-abọ m alụ. Nọ wụrụ onye nwanwe nwa mbụ n'afọ. Nye nwa maru na-enyi nwoke nwụrụ anwụ nwe nwa mbụ n'afọ. Mana ọ sị na ya lọvụla enyi nwoke so much. Na ọ ga-alaike ka ọrụ ezi ya dị nwa. And na ya lọvụ kwa na mụwa. Na ọ ga-alaike ka m bụrụ his wife. Mgbe m kwetara ya kpọrọ ndị be ha bịa. Bịa mee ego. Tọsa ego ka eme n'isi m. Nchi ame. Ebe m malụ bụ ebe obi na skuul. Dasa ebe obi wee na-abịa skuul. Agara m na dia famili. Agara m dị aga malụ famili ha. Mme ya n'ọzi. Tọsa ofu nwanne nwaanyị ka ọ nwalụ. Mpia ka nọ ndụ. So maka na ọ gwa m na mme ya n'ụzọ, ejere m jee bọdawa. In fact, amara m ụdị ka mistake m mere. Mgbe abịa mechaa ego nsozi wee na ụwa onye Enugu steeti. Mgbe anyị na-alọta ka m bịa wee fụwa na famili m na-abata bụ famili ndị ọgwụ. Bido n'ilu ezi ka ezi wee kechila ọgwụ wee luo n'ụlọ be ha. That is, ukwu osisi niile kwụ n'akụkụ ebe ahụ ekedoro ya akwa redi. Ị ga-afụta ọgwụ ekedo kedocha ya n'ukwu obere ahịhịa kwụcha ebe ahụ. Ị ga-afụ ndị atụsara n'ala. In fact, ị na-abata na compound ha. O nwere ihe ahụ abụrụ gate, osisi ka eji lụọ the door, a na-esi abata na the main compound. Ụdị ka ọgwụ ama ekedoro n'enu ya. Oh my goodness. M na-abata na-ajụ onwe m kedụ ebe m na-abata ihe a. Ị batazie n'ime the compound. Okwu alụnsị, ebe niile bụ alụnsị. Ọ dị m ka m mepee ala. Ọ dị m ka m fee efe laghachiwe ụlọ. Nsị ya ebe a wụ ụlọ ha. Ya sị m ọ na m alaike ya, nsị ya na m laike ya. Ehila m ụra n'abalị dade. Egwu nọ na-atụ m. Everywhere bụ ọgwụ. Ihe ndị dibịa niile everywhere. Mpịa wee wụ na mpịa wụ nnukwuta dibịa kara aka n'obodo ha. And dibịa wụ na a na-eze ya eze. Na-ajụ onwe m kedu ihe m tinyere onwe m na ya. A sịkwa na mma mụọla onwe m nwa n'ụlọ. Nchi ame, to cut the whole story short, nọ lụwazie dịwa ụwa m. Mgbe m mụchara nwa izizi ahụ, ihe niile change ya. Nyanwa na onwe ebidozie na-akpọ nwaanyị na-abata n'ụlọ. O bido na-ama treat m, na-akụ m ma ihe. Mbido, m change my mind, sị na m ga-ahapụ the marriage. Amara m na o nwere idea na nna plan ịhapụ the marriage. Before mmadụ ihe na-aganụ, ndị ime nke abụọ ahụ ka ndịzi, the problem dị too much. Msị mba na mmana. we park ya him we na agwara me ya nta me ke mba hun na tam wan ton on upside down ogwam ebe mbu nwe ya n'afọ wee na na ọ ga-emechicha m ihe nnọrọ ọnọ ndụ ọnwụ ka mma na mgbe mbu nwe onye ọzọ mbụrụ ebutere ya mbụrụ nke chọrọ ịga bugala another person and n'ihe ya chọrọ ịgwa m na nwaanyị si be ha na ọda anachite azụ mana ebe m decide buru nwe ya pụọ na ọ ga-eme mi na m Auntie Ame, Imana nwoke atụgharị wee si na mbụ nwa onye ọzọ bịa kụdị ya n'isi. Mana onye anwa jụọ ọnụ ya, gwa m ka ọ bịa n'ụwa m weta afọ ime ahụ. Ha meziri ndị vileji niile malụ na ndị ime wee bịa. Ọ na-akọwazi na ọ bụrụ ya nwee nwa. Ụmụnne m jụwazie m sị ha yes na ọ bụrụ ya nwee nwa. Everybody turned against me. When you tell him the truth, when you tell him no, no, they are way. Nam Dime will be a norm. He home is a one organ at him, no matter Nam Dime. And tell me, the shame on their face, eh? Or they too much? Woman, them family, they are against me. Ndị nke ha nwa si na ha chọzi m. Ọwụzi nke ahụ ka m na-ekwu na ihe m ji wee weta ebe story a bụ na ebugo m afọ ime anụnwa for more than 1 year. Afọ ime anụnwa na ha achụzila 2 years. Ndị ime anụnwa ntị amị. Agago m ebe niile m na-aga. Nwere ihe a na-akọwa n'ịdọ anya. Ayọkwa anụ m dị manụ si ya biko ngwa ya gbagharụ. Okwere agbagharụ m. Kedu ihe ọjọọ m mere na m nalụ be anyị? Mpịa si na nwaanyị si be ha na-ada anachitazi. Na nwaanyị ahụ nachite na ọ ga-emerụlụ ya ọgwụ. Amadị bụ ebe nkwụ akwụ. Ayọgo m esi anwa biko ka m mụọ nwa. Ọsọ m ebe m bụ afọ ime na gakwuru nwoke ọzọ ka m chọrọ ka mmụọ dị nwa buchitere anya. Ọ mmụọ dị nwa anya bịa kpọrọ nwa ahụ. Ka ọ mmụọ dị nwa nzụba dị nwa. Nsị a na mmụọ dị nwa ọ chọrọ ịbịa kpọrọ anya bịa kpọrọ ya. Ọ chọkwa na ịhapụrụ na ihe ọbụla o decide. But ka mmụọ dị nwa ọ sị m never. Na m aga amụ dị nwa na m chọrọ ibu afọ ime na m ga-ebuwe dị afọ ime. Ihe niile a mezie m na-eche na o nwere ike ọ bụ na aka ya dị na ọnwa enyi m nwoke. Because otu enyi m nwoke si wee yaba ahụ nwụọ dị m surprise. Mana because na m dị frustrated, because na adị m so desperate ka mmadụ bịa nụọ m ka m hapụ ịmụ nwa n'ụlọ, ejere m chewe ihe ndị ahụ until m wee banye na nsogbu a mba na-eketa. Biko need m help. Ihe m chọrọ wee ebe m ga-amụ nwa. Ihe m chọrọ wee otu m ga-esi mụọ nwa ka m nwere onwe m. Nwa na-agagharị m n'afọ. Mana okwere ọmụmụ. Agago m hospital. Ha na-agwa m na ha ada afụ ihe n'itene n'afọ m. Okay, na ọ bụkwa na m chọọ ka m mee operation na nsogbu adịghị na a ga-eme m operation. Mgbe ọbụla akwadobere ka m mee operation m yaba ahụ. Iyaba alụ a sị ka etriti godo m ka m nweta onwe m before m mee operation. Ihe a ka m na-aga kemgbe. Ihe afọ ime more than 1 year now. Biko need him help. I need him help. Achọrọ m ịmụ nwa. Achọrọ m inwere onwe m. Amara m what to do. Enwere anybody m ebe m ga-aga? Enwere anybody m ife m ga-eme ka m nwere onwe m? Biko m ga-agụba comment. Ife a bụ ife nwanne anyị nwaanyị nwetara bịa na-ebe akwa na-akọrọ m. Ọ sị biko anybody m ebe ọ ga-aga? O buga afọ ime a. Ihe a nsọ mmụọ nsị na nwe kwere ọmụmụ ebe ọbụna ọ gara ọsị na ọ gachago ma nke ndị dibịa ọ ga kasị anyị a ga-akwụrụ nna nwe dị nwa ka ya na ya na-abụ setụlụ ọ gakwụrụgo nna nwe dị nwa na-ayụ ya biko ọsị a na o buolu nwa ya n'afọ si bie wee pụọ na ndị befada akpọ nwaanyị ji aka ya wee na na ọ ga-emelụ ọgwụ mpa ya mpịa gwụ nnukwute dibịa na kedụkwanụ solushọn ọsị a na dolite bụ na ọ ga-ebudo dị nwa n'afọ biko nwanne anyị nwaanyị atọrọ atọ ọ bụrụ na o nwere help ị ga-enye nwa ya o nwee ebe ịmara ọ ga-aga mụọ dị nwa drop all ya comment ọ ga na-agụ comment enwere m much m ga-ekwu na case a because amara m ka onye ị jụrụ na mbụ isi na-achị gakweta onye ahụ after enyi gị nwoke nwụrụ ọ marụ na ị na-edi na enyi ya nwoke ọ marụ na ịdị ime ị laghachiga n'onye ahụ ị mere big mistake ị kwesịrị ịga laghachi mụọ ya kama gị mụọ dị nwa n'ụlọ and I don't know why some of you tụtụ ime ị jiri ka ị hapụ ịmụ nwa n'ụlọ banye na marriage chọrọ ihe bụ the greatest mistake ị ga-eme in life a ga na-abanye na marriage because of whatever reason na-abụrụ love ọ ga-eme gị nọrọ ebe ahụ na-eri arị ọ ihe mere this our sister I don't want to talk much because ọ nọ in pain already o nwee aka ị ga-enye ya drop onye na comment section I love you guys I'm America will see you in the next one. Now, I want to correct this because mbọ bụna mmechara video like this. Most of you ga-abịa inbox na asị m na edere m message you want to help me, want to take me somewhere. I mean, you'll be thinking that no mụnwa ka o melu. No. Ọ bụrụ mụnwa ka o melu. You guys should know by now that I tell stories. People bring their problems and we'll share it here. So sometimes I have to make the video in a way that, okay, kwakwa na watch. And the gonna ege yege because oburo movie ga watch gonna ege yege so that you know somehow oga dey interesting that's why sometimes I dress like this I make it look like normal akadat and melo oburo mu wa ko mere address na my inbox ga na metal mebele okay drop all our sister here na comment section come what to do enjoy your day guys bye America.